Ɛwusanfoɔ sɛ mo ne nie me follower bi ɛna ɛde video sɛ ne sɛ arrows na ɛhyehyɛ road markings ne mfimfini no ɔpɛnkyerɛ mu kakra tena wɔ sɛ meyɛ ho video na menya abotrɛtrɛ kyerɛ mu nyinaa nti yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ ɛdeɛ nti na arrow no ɛhyehyɛhyehyɛ road markings ne mu saa ne yɛdi kan ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔdi kan te road markings no ase mayɛ videos bebree ɛde atrɛkyerɛ road markings mu na ɔhwɛ picture wei a road markings ɛwɔ mfimfini no main ones mmiɛnsa no nie yɛdi kan yɛ center line ɛno no bo sɛ dash no ɛtia spaces no mu ɛwowa ɛna hazard line ɛno no dash no wowa spaces no ɛtia ɛna solid line ɛno no ɛyɛ line a ɛtoa so a dashes biara anim na mo a moahwɛ me previous videos no mobɛkae sɛ mekasɛ solid line no ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ good sɛ wobɛyɛ overtaking anaa wobɛkyɛngye lane deɛ tae hu wɔabrɛ a yɛwura curve mu pepo apampam yɛdu zebra crossing ano anaasɛ yɛdu baabi a ɛhɔ yɛ busy paa ɛna center line na dashes ne susa no a spaces ne soso no nso no mekae sɛ ɛhɔ no ɛyɛ na mostly road ne yɛ straight enough a wobɛtumi de ayɛ overtaking nti wohwɛ w'anim kyɛke w'akyi na sɛ ɛhɔ yɛ safe na wopɛ sɛ wosan kar ne di w'anim no ho no a ɛsiane sɛ kwan yɛ straight ne ntinonti ne yɛabiebie spaces ne mu akɛseakɛseɛ saa no ɛde ama wo no now mfimfini deɛ ne yɛfrɛ no hazard line no ɛno no ɛyɛ a na ɛɛka kyerɛ wo sɛ woofiri ebia center line na overtaking zone ne mu ɛde abɛse akɔ solid line na yɛse no overtaking no nti ɔno no ɛne gyina overtaking line no ɛne no overtaking line mfimfini the moment a wobɛhu ɔno no na kyɛ sɛ ɛkwan no ɛba abɛsesa either sɛ wowɔ overtaking lane mu na woba bɛfiri hɔ ɛde akɔ no overtaking lane ne mu anaasɛ wowɔ no overtaking lane ne mu ɛyɛ solid line no na wobɛfiri hɔ ɛde akɔ overtaking lane ne mu nti ɔno no yɛ intermediate ɔno gyina mu mfimfini the moment ɔno bɛpie no na kyɛ sɛ biribi ɛba abɛsesa akɔyɛ te sɛ traffic light sɛ nka yɛ traffic light a yɛbɛka sɛ solid line ne yɛ red middle line no ɛyɛ hazard line ne yɛ yellow ɛna center line ɛyɛ neɛ spaces ne soso no ɛyɛ green nti sɛ wonya hu saa yellow one na ɔka kyerɛ wo mfimfini deɛ no a ɔka kyerɛ wo sɛ sɛ nkei sɛ woyɛ overtaking a wofiri no wofiri dashes deɛ nim na ɛba neɛ dashes no mu wɔ one na ɛba na wonya hu middle one wei no a ɛkyerɛ wo sɛ nkei sɛ woyɛ overtaking a starte ɛbra back to lane ɛno nti na ɔmode arrow no abɛhyehyɛ mfimfini no na adeɛ baako a mepɛ sɛ mote aseɛ ne sɛ wohwɛ arrow wei direction no a ɛyɛ ɔmo a mofiri yɛanim ɛɛba ne command nti neɛ ɔrekɔdo video wei no arrow wei no ɛnaffecte ɔno mmom ɔmo a mofiri yɛanim ɛɛba no sɛ wohwɛ track yɛdi yɛanim ɛbɛyɛ a yɛɛka kyerɛ ne sɛ sɛnkei sɛ ɔyɛ overtaking a badetɔn ɔbɛdu baabi a arrow ne wɔ no ɛwɔ sɛ ɔstarte ɛbɛhyɛ mu nti yɛkɔ no reverse form wobɛhu sɛ markings no ɛyɛ different baabi a arrow ne hyɛ no ne markings no yɛ different from baabi a yɛstarte firi yɛ no nti wei ɛyɛ teachings a mede explaining video yi a me follower ɛde sɛnde me no aha markings no spaces ne soso but just after the arrow no na spaces no bɛyɛ nketewa ɛno na medi kan ayɛ explaining ɛwɔ video nim no nti wei yɛ sɛ mone nti w'ani gye video yi ho a mɛsrɛ sɛ wobɛlike na wahyɛ ɛde ama adrabafo foforɔ sɛnɛ bɛa mo sɛ motu kwan na mokɔhyia wɔ baabi a ɛnkɔyɛ ɔmo ade foforɔ meda se